Banega, banega, run. Kitima, kitima, run. Kitima, kitima, run. Exe, send call. Atshela sonke ngithi vusa sobabona. Asekwisikhathi sifikile sinja sakhona. Awuthingi beka umthwalo phansi ngiphuza ikhola. At like it's been a long chain angeke ukhole. Amanje isikhathi sokuthi nami ngiphathe idola. Ngifake ifrostani kulaba bebengithona. And yithi correct lapho ngidlule khona. It's real talk le ikantholakala. Ngisanokubrika ebheshini ngithelin ju. Ngithole ziwa ngepiano ngithelin ju. I be the coke and every joint feel the dope. I pick bodies in a row, sebe shwile. I drop a hit last corner, sebe shwile. Of course I got soldiers, cause it is wrong with me. So grab a gun or a knife, maybe a stick if you can. Cause I'm a Zulu warrior, I'm sabi nix, nya chef. Mizuko bele, zo patela, still I'm winning this race. I been a ghost.